nayo nyene ndakeka nta nica kane nta nico munane cha views indirimbo za drama tusanga fise nono indirimbo ya indirimbo ya ambulance ya dramati ngo yarayishize available ngo indirimbo ngo ntiyavahire mumviriza aka kantu mumviriza
asohora indirimbo ku munsi wa gatandatu indirimbo ntiyava naho iri
baze kabisa ibintu tuze turara ibintu utabishoboye bivemwo subira mu kuririmba mu kurimba byarase jya mu subira mu producer urabe ko basi ko uwo turaronka basi na ifana ari kureke guhangara umuntu kabisa ahageze buri muntu wese ashaka kuvuga ati uwo mwana kabisa level ariko ni level buri muntu wese yimushimira ntiyagejeje aho nyene ntiyagejeje aho nyene umvirize ngine cyase subira kuvuga
kwandika ku mbuga ngo we ni avangu mu mpote qu'est-ce que tu fais je vin uri mu ni biki
frère ngo ngwiki umvirize aka kana
stage yo nyene itari muri Valère ya Mapio no turavuga stage bose tushatubona n'amafaranga urugero bahawe amafaranga urugero ruriko tubivemo rero tujye ku bya dramati
none gashaka Akes Don cyangwa madabibarize no kuri tuze guhurira muri commentaire Akes Don yaronka amasoko angana gute mu biteramo vre indirimbo wazisohora wazisohora nkivu mu mwaka yasohora uburirimbo bwinshi cyane mbega ngira mbaza abanyagitega Akes Don amaze kuza guperforminga ngahe gitega inshuro zingana gute vre basi no ku ga stage basi kanaciriritse tureke basi mu ivyo bindi bibanza kumbure dusanzwe dufite ngahe gitega ni ryari wari bwabone Akes Don yatumiwe yahawe deal ariko ahangara umuntu amaze kujya kuri stage yo muri Belgium stage yahe haca haba akagwi k'abantu sinzi ko ari akagwi Akes Don yari yashikanye hajya hantu dramati agitangura kuririmba baca baramira bamwe ngo naveyo abandi ukunukunuka amajambo hijya no hino nyimba Akes Don yari yabacoreye canke yari yabahaye amahera ibyo bintu barabikoze nkuko ngira ndabibereke muri aka ka video eske Akes Don ari mu batanga amashambre yahantu Monia Fleur yasambanira Monia Akes Don ari mu bantu kumbure nabo baba bari mu rutonde rw'abasambanye na Monia Fleur iki nibyo nshaka kumenya sindiko ndamubeshera umviriza ingene yabivuze
Monia Fleur inyuma yawo yaragiye muri Kenya arakora video ariko kandi aragaruka amaze kuva mu Rwanda yagiye muri Kenya avuye muri Kenya garuse mu Burundi niho yaciye atangura ingendo zo kuja I Dubai iyo rero I Dubai akaba ari naho abantu benshi bikeka yuko iyi video biboneka yuko yariko arasambana ariho yoba yaje ipfa
banye na Akes Don burya yoba yararezwe vrema
Igozani TV we could cry
ndagarutse kuri no munsi noneho aho no munsi nje kuvuga kuri umusore sinzi ko ari umusore canke yubatse ariko ibyo nzi byo nuko yaba ari umusore umusore rero ariwe Akes Don ni umusore kumbure ibintu ari karakora kabisa ariko akora ibintu atari byo yatanguriye mu muziki abona ko kumbure ataho azoshika munyuma yaho acayimukira ngo abe umumenyesha makuru aho asanzwe sinzi ko ari CEO wa Wakala TV na je ntavyo nzi ariko niho asanzwe akorera munyuma araririmba indirimbo ararimba indirimbo zitari zike arakora amakora batari make aho ntamubaniye indirimbo yakoranye na Vishulove ari indirimbo ari imwe mu ndirimbo kumbure yafashe imitima y'abantu ariko mu nyuma arakora n'izindi ariko zitera swata ako izindi zitera swata biza kurangira yinjiye mu mwuga w'ubumenyesha makuru aho ubu ibyo ari karakora jewe nk'umusatirizi ari nivyo byatumye kabisa nza gukora iki kiganiro kugira ngo arabe yikebuke nkivuga ibi by'iki kiganiro kumbure yakoze avuga ngo ubusambanyi bwa Monia Fleur nanje kabisa nk'umunyamwuga nk'umunyamakuru azicari karakora narumvise mbabaye kabisa ndiyumvira ati kugira ngo umuntu ushobora gufata titre yonyene. Reka ndabasomere ukuntu yanditse titre. Uni Akes Don. Akes Don sinzi ko afisi ndero, sinzi ko yarezwe, ibyo bintu ntavyo ndabamenye. Yanditse avuga ati ngiyi video monia frère ariko arasambana. Ngo bayishize ku mugaragaro. Iyi ni titre. Iyi ni titre y'ikiganiro Akes Don ya postinze kuri Wakalai TV urubuga nyina sinzi ko arugwiwe ni urubuga asanzwe akorera ko iyi yayi postinze le 29 décembre umviriza uko yavuze aha mba ndiko ninjira mu kiganiro kwanza umviriza uko yavuze
gutya ninjire ku murongo muye n'amafoto biboneka ko yavuye mu mafoto y'ivideo biboneka yuko Monia Fleur yari mu busambanye n'umuhungu tutarashobora kumenya uwo ari we.
Aya nta majambo re yavuze ngo agize gutya ngo agwa ku mafoto ngo ya Monia Fleur kumbure ngo n'umuhungu ngo bariko barasambana. Ariko muribuka ko Monia Fleur yavuze ati jewe kabisa uwo muntu si jewe ntitunangana. Yireke ni wati eske iyi ni content Akes Don yakoze kugira ngo afatishe kugira ngo aronke views kugira ngo arabwe. Je ndagomba kwibariza abantu bakuranye na Akes Don. Burya yoba yararezwe vraiment. Gufata ukandika kwanza titre y'ikiganiro. Titre noneho ikiganiro cy'umurundi kazi. Indakeka ko murazi imico n'imigenzo y'abarundi ivyamye bituranga uranditse titre nk'iyi noneho uvuza amajambo nk'aya aha no munsi naje kubera ko yasubiriye agaruka kuri dramatic kandi ajana kagwi hariya anyano dramatic aririmbira ajana kagwi ababwira ngo dramatic akaja kuri stage mukoma induru ngo naveyo ngo iki muzimye ivyo birofa bamwe bamwe niko bavuga vraiment est-ce que umuntu ari kateza imbere abaririmbyi bacu imbere yuko kumbure kandi ninjira kuri ivyo vya dramatic yaravuze no kuri Monia Fleur avuga ngo
imwe yamuherekeza kubera ko barabagenzi kuva na kera byatumye Monia Fleur yumva yuko na wenyine yotangura gukora umuziki nuko
maze yaravuze biografi yiwe ya Monia Fleur ingene yatanguye ngo kuririmba ariko hariya anye acarangiriza avuga ingene Monia Fleur yatanguye kuja I Dubai yagiye gusambanirayo. Je ndashaka kumenya eske Akes Don ari mu batanga amashambre y'ahantu Monia Fleur yasambanira. Monia Akes Don ari mu bantu kumbure nabo baba bari mu rutonde rw'abasambanye na Monia Fleur. Nibyo nshaka kumenya. Siniko ndamubeshera umviriza ingene yabivuze.
Monia Fleur inyuma yao yaragiye muri Kenya arakora video ariko kandi aragaruka. Amaze kuva mu Rwanda yagiye muri Kenya avuye muri Kenya agaruse I Burundi niho yaciye atangura ingendo zo kuja I Dubai. Iyo rero I Dubai akaba ari naho abantu benshi bikeka yuko iyi video biboneka yuko yariko arasambana ariho yoba yaje iva.
Ngira ngo mwavyumvise. So ubutumwa kwa Akes Don nukuri yubahe girindero yamanya barundi reka kwitwaza canke reka kuvuga aba canke bari yakumbure ugira icyo bavuze ko na cyane cyane mu ntumbero yo kubacafuza no kubambika ibara nukuri nta muntu numwe yivyaye twese twaravyawe tuvyagwa n'abavyeyi babiri tugira umuryango dukomokamwo tugira abavukanyi ndetse n'abajyango ca wiyumvira nkubu video iyi video nyene ariko avuga ngo ingene Monia Fleur ngo asambana oncle wiwe ayubutseko tantine wiwe ayubutseko mamdogo wiwe ayubutseko papa mdogo wiwe ayubutseko niki kintu bazo kwiyumvira ku umwana wabo rero tuzi turaraba vraiment tuzi turaraba ibiganiro dukora tuzi turaraba ama content dukorera ko ariko twisunge hanini ubuzima bw'umuntu kazuza ku muntu Monia Fleur aracari muto azovyara noneho arere iyumvire rero abo bana Monia Frere avyaye bakuze babona ngo video ngo mama wabo ngo yasambana ngo yuririndege ngo giye gusambana hanze twike buke rero twike buke turabe ivyo dukorera ko nivyo tuvuga kuko kirazira ko udisinga ku muntu noneho umudisinga muri sens negative kuberiki nta munsi numwe ndabona afata ngo adisinge ku muntu amuvuga ko positive amuvuga ko ivyiza siwo nyene yavuze yaragera navuga nabandi abatora makosa madefo kumbura madefo amwamwe atanabaho noneho ikintu ca ntangaje acafata show ya dramati show ya dramati aho show yari yateguwe concert yari yateguwe na Nurunani FC Urunani umugwi basanzwe bakina football basanzwe bakina basketball Urunani ndetse runakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse gwa rusido ruduserukira mu makungu bari bateguye rero igiteramo canke concert aho na dramati ari mu bari batumiwe buge rero haca haba akagwi k'abantu sinzi ko ari akagwi Akes Don yari yashikanye hajya hantu dramati agitangura kuririmba bacha baramira bamwe ngo naveyo abandi ukunukunuka amajambo hijya no hino nyimba Akes Don yari yabacoreye canke yari yabahaye amahera ibyo bintu barabikoze nkuko ngira ndabibereke muri aka ka video bo Urunani ndetse runakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse gwa rusido ruduserukira mu makungu bari bateguye rero igiteramo canke concert aho na dramati ari mu bari batumiwe buge rero haca haba akagwi k'abantu sinzi ko ari akagwi Akes Don yari yashikanye hajya hantu dramati agitangura kuririmba bacha baramira bamwe ngo naveyo abandi ukunukunuka amajambo hijya no hino nyimba Akes Don yari yabacoreye canke yari yabahaye amahera ibyo bintu barabikoze nkuko ngira ndabibereke muri aka ka video dramati ntivyamuciye intege yararirimbye kabisa abaryoherwa bararyoherwa aho muba muzi ko dramati ari umuririmbyi ashobora kunezereza kumbure n'abatumva ikirundi na cyane cyane aho mu ndirimbo ziwe avuga cyane aririmba cyane rurimi rw'icyongereza burya bikamutuma indirimbo ziwe zijabuka imbibe aho muzi ko amaze kugira amatua mu bihugu bitandukanye ndetse mu makungu za Belgique ariyanye n'ibindi bihugu bitandukanye ndetse ibihugu birimo abantu banakomeye cyane ikintu rekiza kumbabaza gute Akes Don acayifatira mu gahanga dramati nakagwi kiwe dramati ariko araririmba baca batangura kumwamirira kure eske gukora ikintu nk'icyo ku mwana kiri muto umwana ndetse ari karakora ibintu by'amateka mu gihugu cyacu cy'u Burundi agakora ikintu abona ko amutaye hasi iyo binyungu kuriwe sha nyimba ariko barondera views izo views ntazo nshaka vraiment kandi kubikubwira ndaguhanuye si byiza kuduga canke kuronka ama views ari uko urinze kumara amazi umuntu canke kumukura gashambara Changaru kamvuga nti Akes Don nako kagwi kiwe aho bamara maji dramati nti banamumara maji kuko ababitahuye barabitahuye ko arakagwi kumbure Akes Don yoba yarazanye kugira ngo bashobore gukora ikintu nka kijya mbega ikintu cambaze yaravuze ati ngo yaravuze ngo vraiment ngo jewe ngo nk'umuririmbyi ngo sinari kuririmbira ngo kuri kajya ga stage rero ikintu gitumye ngaruka no munsi ni iki kiganiro canke iki kiyago cha Akes Don yazindutse apostinga kuri Wakala TV avuga uko ngo dramati ngo yarama ngo yarayamaramaye je wore sinibaza ko dramati ahageze ahari yoba yohoba hoboneka abantu kumbure bamwamirira kuri ari kuri stage jewe nibaje ko kumbure kajya kabaye akagwi Akes Don yajezananye kugira ngo aronke content gute turondera content mu bintu bitabaho muribuka ko rafwa passe Akes Don nyene akora ikiganiro ari kadisinga ari kavuga kuri Monia Frere Monia Frere ngo yurira indege ngo agiye gusamba na hanze ngo Monia Frere ngo nta kuntu ngo ukora ibintu nk'ivyo ngo ankoro ngo nyimba ramahera ronka ngo akareka ko mama wiwe ngo yobandanya ngo ba mu buzima nka bujyanye ngo Monia Frere ngo afise ingeso ngo yo kwisambanya ngo yo kugirana vraiment byukuri kumukobwa kiri muto kandi umukobwa afise vision kandi kumukobwa afise umujyanga avamwo murabona ko Akes Don yari gusimbira ku mbuga ziwe ku rubuga rwiwe rwa Wakala TV akadisinga ku muntu kumbora avuga ko umwigeme wo Burundi kazi yisambanya canke yuririnde indege agiye gusamba tuze turaraba tuze turihanura nyimba tugomba views tuzirondere ku neza vraiment hari content nyinshi umuntu yokorera ko atarinze gutesha karanga umuntu Jesse mbona ko kabisa ufata kabisa kajinyi kugavuga ati moni ya frere ngo afise ngo ingeso yo gusambana ngo afise ingeso yo kwisambanya hariho bamwe biyumviriye ati kumbure usanga ari moni ya frere ya yoba yaramutumye Akes Don ati ngirira aka fan base canke ngirira akantu canke ngirira ikintu kituma kizotuma indirimbo yanje yana nipenda kumbure ndayicira inzira sha jewe nk'umusatirizi sinemera ko moni ya frere cyo kintu ari kucubahuka oya kubona ko yo mukora ko content nkije nkuko ari umukobwa yisambanye umukobwa ashobora gufata indege agiye gusambana hanze ndakeka ko iyo content vraiment nayo iyo content noneho ndibuka ko Monefa nyene yarakoze ikiganiro gikora kuri Hit Top TV agikora na Randy promoter abi yiyama ati ujye mwigeme ntiyari na jewe ujye mwigeme amafoto yiwe yaratanzwe amafoto yiwe yaragiye available baramumenye kandi ntitunasa ntitunangana vraiment uwo muntu ndamwiyamirije nta mico mibi nkijya jewe nokora kumbure ndi umuntu yarezwe umurundikazi noneho azicari ibyo rero byari mu bintu kumbure byagomba kukugaragara kukwereka ko Moni ya Fleur atakintu yoba yarakoze kugira ngo Akes Don ashobore gukora bijya bintu nka bijya mura nibuka ko Landry promoter nyene kuri Hit Top TV yarakoze ikiganiro ari wenyene avuga ko kabisa ujya muntu wakajya ka video kujya mu game yari karisambanya atari Moni ya Fleur ico kintu na Landry promoter yarakivuze ko rero kabisa tuze turara Le promoters tuze turaraba vraiment Akes Don nyimba wavuye mu muziki wahevye kuririmba nguje mu bintu byo kuvuga makuru utesha gakira abantu subira mu kuririmba nyimba kuririmba naho byarakunaniye kuko warigeze no kuba umu producer nyimba ivyuma kibifise bandanye no producer bwawe ariko ureke gutesha urubwa abarundi canke abarundi kazi kwanza ikintu kimwe no mubaze sindabona umuririmbyi cyangwa umuririmbyi kazi ashira hejo sometimes ya marika ashira umuntu hasi nkukwiyumvira kuvuga ngo indirimbo shasha dramati aheruka gushira kuri YouTube channel yiwe ngo yarayipostinze ngo amaze kuyipostinga ngo abona ngo ntiva hiri reka aya majambo muyiyumvire vraiment nanje ndiyumvira ati none Akes Don wenyine yarakoze EP ipi iri mu indirimbo zitari ziki kabisa naratweze dumiko muga acha simbira kuri dramati umuririmbyi kabisa umuririmbyi wa mbere dufise afise views nyinshi cyane agace avuga ati ngo aheruka gupostinga ngo indirimbo ngira na mumaramaza ngo ikiniki Akes Don vraiment warabaye umuririmbyi
dramati ora nonga ndavuga simvura vwe ndavuga simvura dramati yarafashe asohora indirimbo ku munsi wa gatandatu indirimbo ntiyava naho iri
vema iyumvire Akes Don umaze gusohora indirimbo zingana gute turetse indirimbo iwawe wakoranye na Vishu Love nayo nyene ndakeka nta nica kane nta nica umunani cha views indirimbo za dramati usanga afise noneho indirimbo ya indirimbo ya ambulance ya dramati ngo yarayishize available ngo indirimbo ngo ntiyavahire mumviriza aka kantu mumviriza
asohora indirimbo ku munsi wa gatandatu indirimbo ntiyava naho iri
maze kabisa ibintu tuze turaraba ibintu utabishoboye bivemwo subira mu kuririmba mu kurimba byarase jya mu subira mu producer urabe ko basiko uwo turaronka basi na ifana ari kureke guhangara umuntu kabisa ahageze buri muntu wese cyangwa uvuga ati uwo mwana kabisa level ariko ni level buri muntu wese yimushimira ntiyagejeje aho nyene ntiyagejeje aho nyene umvirize ngene cyase subira kuvuga
kwandika ku mbuga ngo we ni avangu mu pote kisketi fi byo bintu uri mu hindi cyifre
ngo ngwiki umvirize aka
stage yonyine itari muri valere ya mapio bwo turavuga stage bose tushatubona n'amafaranga urugero bahawe amafaranga urugero ruriko tubivemo rero tujye ku bya dramati
none gashaka Akes Don Jengo madavi barizi nukuri tuze guhurira muri komante Akes Don yaronka amasoko angana gute mu biteramo vre indirimbo wazisohora nkivu mu mwaka yasohora buririmbo bwinshi cyane mbega ngira mbaza abanyagitega Akes Don amaze kuza guperforminga ngahe gitega inshuro zingana gute vre basi no ku ga stage basi kanaciriritse tureke basi mu ivyo bindi bibanza kumbure dusanzwe dufise ngahe gitega ni ryari wari bwabone Akes Don yatumiwe yahawe deal ariko ariko ahangara umuntu amaze kujya kuri stage yo muri Belgique stage yahe nimba yarabikoze yabikoze kugira ngo ndi muhira urunani ni timu yanje kumbure kuza kubafata mu mugongo navyo byo bari ibintu kumbure ndiko ndakora ibintu nohesha agaciri timu yanje iyi timu mfana byari gucutuma ujyana kagwi ngo dramati ngo niyaja kuri stage ngo mumwamirire kure maze oya suko barondera views ifre iki kiganiro ni imbuzo cyumva ndakeka bizokubabaza ariko ndiko mvuga ukuri ndiko mvuga ukuri rero ikintu cyagiye kumbabaza ngo ngo dramatingo asimbira ngo kurubuga ngo ce abwira abantu ngo yindirimbo ngo na shize available ngo iyi ingo ambirize kundi abivutse ubirize kundi abivutse
ora nonga ndavuga simvura vwe ndavuga simvura parce que dramati yarafashe asohora indirimbo ku munsi wa gatandatu indirimbo ntiyapa naho iri bukeye acaza kwandika ku mbuga ngo we ni avangu mu pote qu'est-ce que tu fais byo bintu uri mu
sha ndakeka Akes Don mu ndirimbo zose yakoze arafise indirimbo eske ifise umuriyo ni wa views ndabibarije ariko acahangara umwana dramati ashobora gushira indirimbo yiwe available mu meza ngahe gusa akaba kubise umuriyo ni wa views umwana amazi kurira indege nene Akes Don vrema Akes Don azi ndamwibarize ahantu azi yaho yoshobora guhangara umwana kiri muto dramati umwana kabisa buri ubu ari icyitegererezo noneho ndakeka ko ubu dramati azwi ahantu henshi yatandukanye henshi cyane habaho none guca Akes Don yinamura ngo ibintu arimwo ngo nibike tuze turikebuka nukuri ibintu wakoze kuri money affair ni ibintu buri muntu wese yanavuze ati uyu muntu ahubwo ngira ngo ntabaze ibyo arimo kijya kiganiro yakoze avuga money affair ngo kuntu ngo asambana ngo ajya ku ngo yirindega giye gusambana hanze ngo kuntu yisambanya je nguma ndakigaruka ko kora ibiganiro vyubaka kora ibiganiro udafasha umuntu ngo umudisinge ngo umuntu mukure kwa gashambara ngo umuntu muvuge nabi uko atari jibu rero uno munsi kuri Igozen TV nkaba ikumbure nari ko nkebura abantu bose babamenyesha makuru canke baba promoter baba bafise iyi ntumbero canke inzira yo gukora nkiya Akes Don nukuri ndasubiyemo nyimba vyukuri ariko uri kurakora bihebe subira mu kuririmba ariko kuririmba navyo nyene nabonye vyaharanze subira mu bu producer urekane kabisa nibintu ukora utazi ivyo urimo Hama rika ndabashimire abantu bose twari kumwe kuri Igozen TV ariko ndanabakebura abo bose baba bari fise inzira yo gukora nkuko kwa Akes Don muhindura ingendo frame. Muhindura ingendo mureke kudugira ku bantu ari uko murinze kubacafuza kuko ntaho vyo gushikana noneho kandi ivyo navyo abari bimwe bi mu bindi babiriko bituma kumbure umuntu ari we wese urubuga canke iyo mbuga uburi kurakora buri muntu wese ato yikurikira imanzwire pose gato bro
Igozani TV, we could cry. Oh.